Launching, launching, launching. Kanisa Maria SDA Church Choir gwelo e nyasi maduong mar sidho okanda margi mar Upendo wa Bwana DVD 1. Mano timre tarik 11 dwe mar adek, the year 2023 e Kanisa Maria SDA Church Compound. Chieng'no wanabed kod kwes machalo kaka, Kakayo Church Choir, Yawo Church Choir, Ongoang Church Choir, Nyanginya Church Choir, Hilltop Church Choir, Kuhur Church Choir, kaachiel kod Evangelist Andrew Ager. Revelation Ministers Melodies.
Emmanuel Yesu kazaliwa ndiye mkombozi wa dunia. Ametuondoa utumwani tuwe huru.
Golden Ministers. Sifu Gospel Ministers.
Indoti morumbiru kawilo gireme. Kitamba mbale kalu nangano baro ne noresa. Kawilo gireme. Koda baro nengono wia kalwari. Remo no, remo mani nengo.
Macedonia Ministers, Talented Ministers, Ogera AY Cord, Nyatwere SDA Church Choir. Chinglo yore te ochomo ya SDA Church, kubai, tuinibet chiongo ngongong, nyatiwa, makikbai.
Jawa sabe na kodu duto te kawikuru marbiru mondo apakuru ruot kanakla.